nginovuyo.
Ukhulumayo usiyabonga zadlamini endaweni yasemondlo ohamba noculo lika-Zion okuyi organization yamama squire khona la endaweni yasemondlo. Bazalwane sicela ukuthi namukele nasi isimemo esiphuma ekhoyeni injabulo yensindiso futhi okuyisimemezelo. Ngomhla ka 14 October sine event okuyi youth conference esijola ukuba nayo nje njalo endaweni yasemondlo kulonyaka kwesifo siyenza bazalwane. Kulonyaka sithe asenze nje ushintsho oluncane sihlwane sekabili kuzobe kwi-event emini kuphinde kube i-event ebusuku emini kuzobe ngamasports amasports ahamba ne-charity function. Kwi-charity function yethu sizobe sizopha iy'ntandane iy'mpahla kanye nokudla kwabaswele nje kunama-organization asemondlo esisebenzisana nawo. Siphinde sibe nama-sports kuma-sports sine-soccer kanye ne-netball. So bonke abazalwane bavumelekile nje ukuthi bebe khona bezo-participate bezo-support nothanda ke ukupha futhi siyacela abazalwane ukuthi ungakwazi ukukhipha iy'mpahla zakho ibe kushuthi ubungasayisebenzisi ukwazi ukuthi uphe iy'ntandane ey'swele ungathi ungakwazi ukukhipha ukudla nanoma yini nje ongaba nayo ukuthi ukwazi ukuthi usize umphakathi ney'ngane ey'dinga ukuthi iqhubeke nempilo. So siyojabula kakhulu kubazalwane bangaba khona okuvelayo ngakunina lonke nje mphakathi. Uma ke ufuna ukuba nosizo noma ufuna ukubuza melana ne-event ungangithinta laphana kwinamba 0358 3904. Ngiyatholakala ku-WhatsApp. Uma ufuna ukuthola ikhwaya uyakwazi ukulithola ku-Facebook, ku-WhatsApp, ku-TikTok, ku-Instagram. Uyasesha laphana uthi nje injabulo yensindiso masikhwaya kuzobe sekuvela-ke ukwazi ukudlulisa lowo mlayezo ufuna ukundlulisa noma lo mbuzo ofuna ukuwubuza. Then-ke ebusuku-ke sibe nenkonzo bazalwane. Kusuke nje sekukhonze kuzokwazi ukuthi kuzokhulisa umuntu omusha spiritually, kukhulisa umuntu omusha mentally ngenxa yama-challenges-ke esike siwabona nathi singabantu abasha ukuthi isikhathi esiningi ngapha emakhwensi sipenda kakhulu ekuculeni ezinye izinto esingabe sisayinaki. So siyafisa ukuthi-ke sithi sikhula ku-music sibe sikhula nakwizinto ey'balulekile empilweni kangangokuba abantu kumele bekukhuthalele ukuyofuna imisebenzi, abantu kumele bekukhuthalele ukuyofunda, abantu kumele bekukhuthalele uku-check ukuthi banaziphi iy'phiwo bekwazi ukusebenza ngazo bezokwazi ukuthi bephile ngoba nalo mculo esikuwona udinga imali. So siyadinga abantu ukuthi bofunda behambe bosebenza bebuye bethuthukise ikhwaya, siyadinga ukuthi abantu behambe bosebenza bebuye bey'thuthukise bona empilweni. Amen bazalwane. So kwi-event yethu ikakhulukazi kakhulu sisuke sizoveza lezo zinto lezi zokuthi-ke impilo ayipheleli emculweni, impilo ayipheleli ekhwayeni, kodwa impilo iyadinga ukuthi uphume ngaphandle uyoyisebenzela. Okukhulu kakhulu-ke size sibize nabafundisi abaphuma kwamanye amabandla ukuthi bekwazi ukuzokhulisa abantu abasha spiritual ngoba kuyinkinga kakhulu-ke ke leyo ukuthi sibe nabazalwane emakhwayeni kodwa bangakholwa because ikhwaya liba namaphutha amaningi ebengakwazi ukuthi lilungiseke ukuba abantu abakholwayo. So kulo nyaka sinobaba umgaga osuke ebandleni lase cross uzobe ezokwazi ukushumayeza iyuntu ukuthi ikwazi ukuthi isuke kakhulu intweni lezi zokona kodwa ifokase kakhulu kuNkulunkulu. uNkulunkulu ezokwazi ukusiza impilo yabo ephinde kwazi ukusizanani nekhwaya abakulona lona bakhona nabana abafithu okubhuti wethu wakazi umtshuni uzobe khona egespeaker sibe nobhuti wethu futhi usanele osuke ebandleni lesi sisi nayo uzobe khona egespeaker ezokhuluma nabantu abasha. Sinawona amakhwaya futhi azobe ezolandisa ngokomculo okungamanxusa kaKristu endaweni yaseDannhauser. Siphinde sibe namanxusa kaKristu endaweni yaseMaritzburg bese siba nebandla iKenana endaweni yaseMonroe.